nā koe. Kaua e moi, kaua e moi. Whakarongo ki te tangi whakaro. A te koe koea,
a te koe koea.
Koe, koe. Tēnā koe means hello to one person. Say tēnā koe to your neighbour.
Oh, tēnā koe.
Tēnā kōrua,
tēnā kōrua.
Kaua e pōturi. Whakarongo ki te tangi. A te mōhua.
Mōhua, mōhua.
Excellent. Practice it now, whānau. Say tēnā koe to your neighbour and then tēnā koe to two neighbours. Try it. One more time. Excellent. What are we missing? Of course! Tēnā koutou.
Tēnā koutou.
Kaua e mātaku.
Ki te tangi a te ruru.
O te pō e. Kou, kou.
Kou. Kou.
Kou.
Woo.
Woo.
Woo. Woo. Woo. Woo. Woo. Woo. Woo.
Kou.
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 Kou.